muraho umunsi tujye kurya ifi salade na fanta utabibonye mwihangane mukora subscribe like share comment.